country women, what is coronavirus?
Coronavirus is the dangerous cough which kills people instantly.
Wama kankubuli, coronavirus chechirwa decha tugoba kusomero.
Kakachoro, haina coronavirus tumulabila kuchi.
Kolera no msujo munji.
Symptom.
Nemi nire mingi.
Symptom.
Okumyuka masu.
Symptom.
Okwe yasimula.
Okwe tiamula.